Bombastar. I love you.
Nganamiza nakukunda nawe nakusimbuza ni wowe maoro yanje shushu nakukunda uwanje mami uwanje baby uwanje sweetie. Uwanje baby, uwanje sweetie. Oh, I love you.
Iyo ni chaye, ndimo senga. Mboni foto yawe. Nihivazani, esenda wonechewe. Nungari, uhuru tabandi.
Uwanje mami, uwanje baby, uwanje sweetie. Uwanje baby, uwanje sweetie. Oh, I love you.
Bombastar.
Urukundo ni rwiza iyo ukunda ugakundwa mama we baravuga bakayomba reka nkwikundire sheri we niwita kumabwire mama we
Yuda
barabona bakavuga Naita wakayomba barabona bakavuga naita wakayomba
abaturwanya nibiremwa uturwanirira n'umuremyi
barabona bakavuga naita wakayomba barabona bakavuga naita wakayomba
Chole mutuze duturane
duturane
ichindikani nago twiremye
twiremye
Chole mutuze duturane
duturane
ichindikani nago twiremye
twiremye
Barabona bakavuga naita bakayomba Barabona bakavuga naita bakayomba
Chole mutuze duturane
duturane
ichindikani nago twiremye
twiremye
Chole mutuze duturane
duturane
ichindikani nago
Ayuda.